kuba lento into yokuqala apha eKhayelitsha ingaske sibe nayo indawo yoba singazigonya bo sizithathalele sikwazi ba emveni kogonyo sikwazi nokuzikhupha sizithathe siwo kokusasa.
And ukongeza ingase zifumane no sterilizewa like is sterilizewa because zininzi izinja ezifumaneka kusasa nakokuhlwa apha eKhayelitsha abantu bengazihoyanga zenza izifo ngezifo ebantwaneni bethu isingase nje bangabazi noncedakala emveni kwayo yonke le nto zibe nendawo yosterilizewa zikwazi ukugonywa neento ezinjengeintshulube whatever. Elam iphupha ngekhayelitsha kule minyaka ndihleliyo kule 21 years ndihlala kwiindawo ezi-sharks engaphucukanga efuna udivelopha ingalungisa uKhayelitsha ibe yindawo erayithi wonke umntu azifile free njengoba singabantu abanezilwanyana like izinja nazo zikwazi ukwenzeka izinto ezirayithi zigonywe zingahambi esitratweni like inja ihlale eyadini yabo.